This is an opportunity to shop iChannel. We are here at Dark Stadium, Ducks 1, Richards Bay 1. Pudi, ufila kanjani ke game namhlanje mfethu?
Eish, igame namhlanje bafa. Eh, igame namhlanje ngendlela engiyibone ngayo. Eh, binzima yona. Konomabili amaqembu.
Yeah.
Ngeke ngithi binzima kakhulu kuthina se Richards Bay. Nakona ama taxi ibinzima kakhulu ngoba eish. Ibibona ukuthi sifuna ukuqeda ngayo ngoba even sekugcineni hayi bese sinethemba lokuthi hayi na kanjani.
Yeah.
Siyahamba seKZN sijabule kodwa ke ngoba ebholweni ke kuthiwa kudinga ukuthi ube nenhlanhla. Ngicabanga ukuthi akubanga inhlanhla ngakuthina ekugcineni igame siyiqede ngale ndlela kubuka ukuthi sinamathuba amaningi ukuthi singayifinisha. Kodwa ke ngilibona lizosiza kakhulu leli point esilitholile la eTaxi.
Ngisase number 1
namanje. Still say number 1. Into engiyibukayo nje asehle sini. KZN ekhaya lithi Kings of Lytton Stadium soqeda umsebenzi so sigcina status sethu kuPSL sijabule kuhle kubunandi nakanjani ngesizini ezayo ngicabanga ukuthi lesi simo lesi ngeke siphinde sizive ngoba ngicathe into esishaye kakhulu ukuqala kwesizini
ngiqale slow
sizini asiqalanga kahle yahamba emidlalo abamningi sishaywa siyahambe siyodlala awes shaye sithi sekhas shaye kodwa kuthuma kuqala isizini mayibuya
ku
AFCON sayibuya ngale ku AFCON January February ayikwabuya kwathembiswa ngoba uzobheka hayi amaqembu amaningi ukuthi makubuya isikwazile ukuthi siqoqe amapoint kube yilapho nalapho lapho khona ama point asiphuye kodwa ke siyabonga khona ukuthi singahambi straight siye le ku Motsepe Foundation sigcine la ku number 15 now number 15 hayi usebenzele
ngicabanga
ukuthi akusebenze kakhulu hayi kuphesa next season
umubhekile vele nizobashaya laba ibaroka nje kule game
ezayo ibaroka noma kanjani sizoyidla ngoba sambile saya kuyo last week besikhona vele
bay draw nakhona
yaye kwaba draw ka not not so angicabanga ukuthi ibaroka sidlala i draw ka not not le Global Stadium ePolokwane ukuthi
iphinde indlala enye futhi
ngapha iphinde futhi sidlala i-draw ufuna ukuthi asivele
kodwa nina nifuna i-draw nina i-draw izoba right for nina
yeah i-draw right for
nina but yenza nisho ukuthi niyawina
ngoba na kanjani kumele siwine ngoba manje indaba ye-draw indaba ukuthi ubuke ubantu wenza ngcono vele siqede nge-win sazi ukuthi vele si happy siyahlala ku PSL
kumina ngiyabakhula ngeke bebuye babuye